mu byukuri ntibigaragara neza ico bamufatiye ariko dushitse kuri zone twabimenye hariho umuntu yaje kumuresha neza mu mategeko yari mu fiancé wiwe bari bamaranye hafi umwaka bagendana batihishije biyeri baja mu nshuti n'abagenzi gushikaho rero umwana wacu atubwira ati je ndi fiancé yabitubwiye kuva muri Oktobre tubava tuturindire turaba uwo muntu tumenye neza wari watubwira ati n'umuntu nyawe ko bazogira ubugeni itariki 10 z'ukwa kane barabandika ibyabona nta muntu numwe abo bantu b'ibyabona nta numwe yigeze acira n'amate hasi twebwe turaryoherwa turatanga invitation mu nshuti mu bagenzi ubu rero twari dutangwe gutumira dot mercredi hirya ye mercredi le 31 5 jours après niho rero twagiye tubona ibara tubona bandika ku ma WhatsApp ati umwana mu gipfa mutima c'umugabo cubatse gisubiye mu bijya mwese mwa mwarabonye umugabo twe ntitwavyemeye kubera uko kuntu atigeze abunda bunda ntitwavyemeye na gato hanyuma rero tutavyemeye tubandanya amatohoza Vanessa nawe acavuga ati n'abakobwa bagere bangwanye barase ko twubakana canke n'ivyamo ku bintu nk'ivyo rero urabona aho bigeze mugabo Vanessa ntigeze amenya uwo muhungu ko ari umwesco tubimenye ubunyene tubonye izo mpapuro z'umugore n'abana
hoho nta nkuru wari ufise kuva imbere yuko ashobora kugira mariage n'undi mwigeme cyanke byagushikiriye surprise nkawe arinde
byanshikiriye surprise je nabimenye kuwa mbere
biravugwa yuko wari usanzwe ufitaniye abana bane na Johash
ego
kandi mwaragize etat civil muragira na mariage
ego twaragize etat civil depuis 2012 twayigiriye igitega
azosinyura kandi urumva ko mariage ya mbere yanira ya kabiri iyo ya mbere iragaragarira aboneka neza icifuti ijya yahijya yejo yaguye mu kinyoma rero iyo ivyo kwa mariage vya etat civil vya Vanessa se forget turavyibagiye azoba umukobwa erezma ntatwiwe twariye twinshi urabona ubu no gupfa nibaza ko batagikwa ntavyo yari bwazane yagumye avuga ko wose wabazoza gutanga inkwano ntayo yatanze mu byukuri naho dohoiririwe honyene ntaco twamuririye ahubwo twaramuzimanye
Yeso bakunzi ba Isaac TV amahoro y'Imana abane namwe muherereye hose ndazi kumudukirikirana muri benshi cyane gose kano kanyandi ko novuga iko ndi kuri micro ariko ndose appel ubunyenye ivuga yuko hari abantu bari kuri zone kinama novuga yuko murazi ibintu bimaze bisica kuri rezo sosiyo yuko hari umupapa yagiye kugira etat civile zibiri yagize etat civile ya kabiri agiragire mariage amakuru adusumira biravuga yuko bari bagize etat civile ya mbere ko ariwe yatumye ivya kabiri bihomba ariko uko biriko sino bicisha amajama nka star boy kuri no appel ndose ndahanye nahanye mpagaze murabona handi turi kumwe na kameramani tuvuye gukora ikindi gikorwa ubunyene nta kindi nkora ni kuca nshika ngaho kuri zone kugira dushore kumenya numvise ko hari inasenge uwo mu Vanessa nuvuga yuko bari bagize etat civil ya kabiri bagira bagire na mariage birahomba na invitation byose byasohotse ni hari numvise ko na inasenge nuwo mu mama bari basanzwe bibukanye nuwitwa Johash ubwa mbere bari bavyaranye abana bane baragize etat civil umva yaragiye kwiyongera etat civil bica birahomba ariko nka star boy navuze ati numvise ko bari kuri zone ndose telefone y'abafana abafana ba Isaac TV turabakunda cyane bambwiye ati nyaruka ngaho kuri zone re nka star boy murazi ko ntumwa cyane gose reka nshike kugira ndabazanire inkuru yimvaho meze neza nimba ruwo inasenge wa Vanessa nimba ruwo bari babubakanye ubwa mbere na Johashe nawe ndi dushore kuyaga byo byiza gusoma murazi ko tubakunda gumana na tugumana na Isaac TV we are on time bye bye akimu 20 20
hano turi muri zone ya Kinama hariyo urubanza bazinzutse baza gufata umukobwa wanyu kumuhana iwanyu mucarama Vanessa mufana iki mama
Vanessa n'umusengezana wanje
mumfatiye iki
mu byukuri ntibigaragara neza ico bamufatiye ariko dushitse kuri zone twabimenye hariho umuntu yaje kumuresha neza mu mategeko yari mu fiance wiwe bari bamaranye hafi umwaka bagendana batihishije biyeri baja mu nshuti n'abagenzi gushikaho rero umwana wacu atubwira ati gende fiance yabitubwiye kuva muri Octobre turaba tuturindire turaba uwo muntu tumenye neza wari watubwira ati n'umuntu nyawe yitunze ibeshejeho afisa kazi yahejeje amashure tutera ntabari uri karaguhenda tuyasumpenda ariko entre temps bari bamenyaniye kandi kwa nasenge wundi akunda cyane Vanessa aramubwira ati jewe ndafise umu ndabona umusore w'umushinga ntahe nyawe yo kubera umugabo baramenyana gucyo rero kuva mu kwa mu kwicumi twebwe yamutuzaniye mu kwa mbere mu mpera zo kwa mbere tutuye karibu turamwakira aridondora aratubwira uwari aratubwira ko ari umwavoka yego turamumenya nyene turamwakira nk'umukwe turaryoherwa tusha turababaza rero amatariki babiyumvira y'urubanza aratubwira n'ibyo akora turumva ko ari umuntu yibeshejeho atazogirira nawe umwana wacu ari umuntu muzima hanyuma rero baratembera barasohoka barifotoza nta kintu na kimwe cyo kwihisha yigeze agira hanyuma nk'uko bisanze mu Burundi intambuko rero z'ukumenyekana mu muryango zirabandanya baraza gusaba rijya byo kumenyekana no muryango wiwe na se wabo nabashikiwe na baramuwe n'abagenzi na parents turitegura gose turahimbaga uyu muntu aduteye iteka tabundabunda ashitse mu rugo nuko barasabirembo amahema arubakwa biraba ibintu bihimbaye vraiment umunsi turaratunezerewe tufelicite umukobwa tuturaduteye iteka mwana mu nyuma rero baca barabandanye ntambuko zikurikira barukuja kumenyekanisha umunsi w'ubugeni bwabo baraheza rero baragenda muri meri baragira publication de banque nkuko bisanzwe babigize le 5 mars ico gihe cyose baraca ku mastatus ku ma Facebook nta muntu numwe yigeze atwereka cyangwa ngo atujye ugwara cyangwa ngo atumenyeshe gusa yavuze ko hariho umukobwa bahebanye yitwa Fofo nambari Florence sinzi yitwa Fofo Mugabo nuko rero uwo muhungu baragendana mu nyuma rero bahejeje gusaba irembo baca baramenyekanisha muri meri ko bazogera ubugeni itariki 10 z'ukwa kane barabandika ibyabona nta muntu numwe abo bantu b'ibyabona nta numwe yigeze acira n'amate hasi twebwe turaryoherwa turatanga invitation mu nshuti mu bagenzi ubu rero twari dutangwe gutumira dote mugabo rero tuti burya urubanza rubereye rimwe dote mariage etat civil biragoye tutireka mugire un peu avant mugire etat civil sawa bati samedi le 3 le 3 avril ni samedi bihakwa kudakunda tureka tugire samedi le 27 bacha baragenda samedi le 27 nabandi benshi abageni benshi baje ryakariva bambaye babiriwe umugabo afata umufiyase wiwe nk'uko uri kwamye baragenda barabahamagara mu bandi atakwinyegeza n'amakamera yaje n'amapareyi barafotora mu kameramani umufotografe ivyo rero bibaye ku mugaragaro mu nyuma rero ivyo bibaye ku mugaragaro barasinya aravuga bijya basoma mwene naka abahanaka afite imyaka iyi
leta civile
byose barababwira no kuja kwidrapo kugira babafotorere kwidrapo byose turasohoka bari the games yaje imbere ya meri atano umuntu numwe ariko arabakakaza tushakome byabaye avant midi tushaturaja kuri gufata ifana no gushigikira abo bana gutera impundu ariko twari babiri gusa muri famille n'uyo muhungu yari kumwe na parents na marene na mugenzi umwe na mushiki tushatufata petit déjeuner ensemble kuko byari biheze 11h30 midi hariya kuri Tanganyika ju birahera midedi mitwari twitahiye impundu ari yose turyohewe no mu ijoro rero aca gatanu umukobwa turatera inkuru turaryoherwa vraiment merekredi hirya ye merekredi le 31 5 jours après niho rero twagiye tubona ibara tubona bandika ku ma WhatsApp ati umwana mu gipfa mutima c'umugabo cubatse gisubiye mu bijya mwese mwa mwarabonye umugabo twe ntitwavyemeye kubera uko kuntu atigeze abundabunda ntitwavyemeye na gato hanyuma rero tutavyemeye tubandanya amatohoza Vanessa nawe acavuga ati nabakobwa bagere bangwanye baranse ko twubakana canke n'ivyamo ko ibintu nk'ivyo rero rabona aho bigeze mugabo Vanessa ntigeze amenye uwo muhungu ko ari umwesco tubimenye ubunyene tubonye izo mpapuro z'umugore n'abana
uno munsi ngaha muri zone ya Kinama hariho umudamu witwa Aline avuga ko kuva itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu 2012 ari uyubakana na Joasha imbere y'amategeko bafitanye n'abana bane uyu mudamu mwarimo arabonanye imbere mwarimo aravuganye wewe nkunka na senge wa Vanessa bitwa ko ari wowe wakosheje Vanessa
jamais nitwigeze tubona niyo tukabibona aho nk'umuryango nawe n'umwana wa 25 n'umugabo wa 38 naho nyine iyo myaka ari yarayinyegeje nitwari kumure ntacyo yihutira afite igitanda cy'amako ntaho yaja ntacyo yihutira iyo tukabimenya je nsanzwe mparanira agateka k'abana bamerewe nabi n'abagore ndumo ntaburanira cyane abantu bamirenganije sinari kuvyemera
wiki ko ari hano muri mugasho
rero ingorane Vanessa yaguyemo yanditse ama message yibaza ko hari ho ngo aba ex bwojeje bashaka kumubwira ati bandikira ubikure ko abona bagomba kudutobera akacandika ama message ataze naba ari karandikira rero yoba yarashizemo majambo akomeye ababaza uyeronse mugabije kwabaye kutamenya kuba bujuje yibaza ati
ngo n'urukundo rwinshi yakunda
yego cyane akibwira ati ni nanjanjwa nanje bazongendera ko nanje sishaka kumurekura yaravuga ati tuzobana byanka bikunda nti yari yitega ko ari kavuga nabi ukuraho kujye umuntu mwishurana Mugano kwishura mutazi nico natwe kitubabaje
vrema. Gato imama nagucireyemo batoya. Ego inasenge wa Vanessa yarashitse bisigura yuko ari we wamukosheje Vanessa kugira ashore kuronka umugabo. Mega ntango ubwigeze ubwira ushore kumenya identity complete ya Joashe kuko biragoye gutanga umwana utabajije umwana umuhaye nde akora iki? Ego irevura ari wamenye icakora. Ngo ari kwiye kumenya identity complete aho nubona yuko arakantu ngo
kuba urazi gituma ataco twibajije nuko yinjiye nk'umuntu muzima ataco yinona tabundabunda tukabaza uyo mutante abigitega n'abandi bagenzi bi bavuga ati n'umuntu wa mbere twabaza Vanessa ati afise abagenzi ba grave twabaza muri famiye bati niwe muntu dufise ati Joashe n'umuntu wa mbere atunganya byose neza akunda abo bavukana afasha umuryango atugirira neza byose ntitwigeze twitaho vraiment gutoza byimbitse reka nuko
uno musi ko Vanessa ari mu gasho muri zone ya Kinama ibiza kugenda gute Joashe mamaze kumenya aha ari kugira ngo aze kino kibazo kigiherere ngaha muri zone
cyaje icyo muduha tukamushikiriza ubutungano urumva ko natwebwe tubaye victime y'ibintu tutazi yaba ho uyu mudamu wiwe wa mbere bandikanye yabitumenyesha ava nitwari gutanga umwana wacu none ubu turi mu kangara tete natwe tugize ingorane zidasanzwe
uyu mugaline yubakanye bwa mbere na Joshua wewe yuba yarabizi ko wagira arongore umwana wanyu Vanessa
cyane nibaza ko atavyo yarazi none ni kubera ikatoba yarabihagarikishije hakirika nibaza ko atavyo yarazi frem kuko uwo muntu urumva ko ari umwescrow bakina babizi arabundabunda umukozi wacu ntiyabundabunda mugabo kome yarazi ngena jwa umugore wi yaramwinyegeza sesuri yari nakabimenya nibaza n'ukuri ko tutari kugwa muri risangaye
oho mukimenya yuko Joashe ba yarabeshe yoba yagize iskokinuta iskokeri wamumaze kuvugana nawe mukayaga nk'uko mwahora muyagubwa mbere ho urumva ko mwari hafi
yaraje muhira
gute muri cyo gihe
yaraje turamubaza turamubwira tuti by'ukuri ijambo rya mbere rya nyuma niwe uri duha kuko dufise urubanza mu ndwi zatuzogira dote mariage none rero tubwire ijambo rya nyuma nirihe ati jewe rero ndi umuntu akomeye cyane mu mugambwe mbanza kurenguka mu mugambwe niregure nce nja muri presidence niregure kuko president turazina nyine yampa ijambo ndaze ko ibi bintu biza guhera neza nta ngorane muza kugira turabandanye urubanza ubu rero twari tukirindiriye kwava muri ibyo
mariage ari kuba itariki zijyana
lodi avril
uno munsi mwe Vanessa ari hano musaba iki
nokuri
mwebwe muri aguye mu mporero umwana wanyu Vanessa yarabeshwe ariko kandi uyu mugabo yarabeshe kandi arenga amategeko kabiri ka muri ta civile musaba iki kuri uwo mugabo ubutungane bukore gute
twe dusaba ko batuzuriza ko baduteye iceyi uwo mugabo ubutungane bumufate kugira abera akarorera abandi bagabo babameze gutyo barenga ibigo canke bagakora mwe n'ivyo babizi hanyuma n'umuryango wiwe abo bavukana na base wabo nabo nyene baduha bahanagurika iceyi baduhindishye akababaro kuko turababaye cyane gose gose tubona umuntu ariko yitegurira urubanza
umugogo wanyu Vanessa ibyo kurongogwa ubugeni bitariki 10 murabihagaritse cyane bizubandanya azosinyura
azosinyura kandi urumva ko mariage ya mbere yanira ya kabiri ayo ya mbere iragaragara iraboneka neza icifuti ijya yahijya yejo yaguye mu kinyoma rero iyo ivyo kwa mariage vya eta civile vya Vanessa se forget turavyibagiye azumukobwa
ngabo cyo kavuga ati musubizi utwanje inkwano
kumugore resma ntatwiwe twariye twinshi urabona ubu n'ugupa nibaza ko batagikwa ntavyo yari bwazane yagumye avuga ko wose wabazoza gutanga inkwano ntayo yatanze mu byukuri naho dohoyiririwe honyene ntaco twamuririye ahubwo twaramuzimanye
murakoze cyane baba
namwe murakoze cyane
muri bamwe musanzwe muri mu muryango wa Vanessa musaba iki imbere y'amategeko
dusaba vraiment ko inzego z'igihugu zo haguruka cyane bagakarira mwe nabo bagabo mwe nabo bagabo cyangwa mwe nabo bagore bungu bumwe kabiri bagaheza rero bakabikarira kandi ntagire ntibazosore kwemera ko umuntu agira ubugeni batabitohoje neza naye ko uko byanditswe kuri meri urupapuro rumanitse bagarinda basinya kuva le 5 mars gushika le 27 urumva rifo ko abiga afise amategeko bavyiga neza cyane ntagire umugore asubira kumeregwa nabi yuririzwa ko undi mugore kandi amategeko abyihaniza
Igitega
ntumwe ari musanzwe mu mutuye
yego niho twari dusanzwe tuba
ariko mu byo twabonye ku mbuga biravuga yuko wewe ari we warihiye amahera y'ishure Johashe mu gihe hari yiga kuri university kugira ashore kurangiza hama aza guheza amashuri ahejeje amashuri ari we arondera kanoti kiwe agakora mu mfuko kandi uri umwigeme araheza amashuri amaze kuronka akazi nuko rero aca akunda ubundi kuri we mbega wavyakiye gute ukuntu wigoye ugakora ukarondera kanoti kugira ushore kurihira umushere mwari mukundanye mbega wamurihira ishuri umwamaze kubana cyanke mwari mukiri muri fiancée
namurihira tubana twarabana twabanye yiga mu wa kabiri muri kaminuza yego twari tubanye nyene mu mategeko yego
gushiko oho wabimenye gute yuko agira arongorane n'uwindi mwigeme hoho nta nkuru wari ufise kuva imbere yuko ashora kugira mariage n'uwindi mwigeme cyanke byagushikiriye surprise nkawe arine
byanshikiriye surprise je nabimenye kuwa mbere yego
wabimenye kuwa mbere none usaba iki imbere y'amategeko cyane ku bantu bari ko baradukurikirana cyane ubutungane ubusaba iki nkarine kuko ndumva ko wakoze cyane gose kwemera kurihira umugabo agaheza ishura karonka akazi ajya gukundana n'uwundi akagira agashaka gakora na itase civile ya kabiri atana kimwe uzi nta information nimwe nta information nimwegeze
ugiye information nimwe nigeze menya oya kubera n'uwo mukobwa bagiranye itase civile jewe ryabajya mbere ndamubonye yego
Nini kuri wewe Johashe umaze kumenya yuko yagize itase civile ya kabiri agiragire mariage mwavuganye iki muri ako kanya hoho n'ubu muracari kumwe muracabana mu rugo rumwe
Oya nta na kimwe Johashe maze kumenya nta na kimwe Johashe twavuganye kubera hari haheze demo adata atarara muhira yazaraza nko mwisomena kaza nka def wakuraba abana akabaramutsa ariko niyo jedi Jedi urabona ko yagize yo itase civile samedi Jedi yaraje muhira
urakimubwira
oya ntitwayaze ahubwo narasubiye vendredi canda mu telefone ku telefone canda mubwira none wavuze ko amahera ndababwira babe bararindira none ko bagire bansohore mu nzu nabana none ndabarerera hehe urazi kwinzu iheranwe simwa avance itarimwe abana ntarasiyo bafise none ushaka ngirente ico yanyishwe yambwiye ati nzoza mundwiza nakubwiye mundwiza babarire barindire mundwiza
yego bisigura yuko Johashe waramurihishura araheza kandi aza no kuronka akazi kamuha amafaranga koko kuko ngerageje kumva Johashe arasa ngo afise amahera menshi cyane ndetse no kukurusha wewe wanamurihiye ku ishuri
ya yandusha kubera ubuje simpembwa ndi mu makredi
mutubari gato yabakunzi ba active akavura ni kenshi cyane mu gihugu cy'u Burundi ariko nikagwe nibyo byiza kugira imirima y'iwacu nayo ibandanye kumererwa neza biravuze yuko wafasha makredi mbega wafata makredi ushakiki uri kurakora iki kuko uri kurafata makredi uri kurarondera kanoti
nafata makredi kubera kugira Johashe yige abana babeho naraguze naga parcelle maze kukagura mu nyuma Johashe araza acarayigurisha kugeza ubu ayo mahera sinzi yo yajanye
mbega ho mukugurisha iyo parcelle wari waguze muri iyo credit wafashe mu mafaranga yawe kugira mushore kubaka inzu ndibaza kugira mube mu nzu yanyu hoho akuga credit wafashe ukagura uraguze parcelle amahera yaronse waramenye impamvu ataguhaye ayo mahera cyangwa muri ico gihe mwari mukiri mu mwumvikano n'umwari n'wari bwamenye yuko ariko aragira eta civile ya kabiri
yaciye ambwira ngo agiye kuyongereza wagiye kuyongereza ngo kugira ngo acagure indi parcelle aha ngo hafi kubera iyo twari dufite twa twayiguze mu itenga ndarindira iyo parcelle rero kwigugwa ndabura
muri kino gihe ngibi birabaye nuvuga yuko yagiragire mariage ya kabiri kuko yari yamaze kuba nuvuga yuko yabaye kuko itase civile yari yarabaye niwibaje yuko ayo mahera muwa mwaraguriye yo baragurishije iyo parcelle kuba yahereje muri ivyo bintu
naciye ndabyibaza nyene kuri ayo mahera ya parcelle yo bayaciye yajyana kuwo mukobwa
Byukuri mama ufise abana bane mwavyaranye na Joash.
Yego.
Kandi mwari mubanye neza mu nzu.
Ubu oye kubera hari hagize igihe hituta adataha. Sinarinzi yo yagiye nkumva byaraciye biparangana. Ntigeza nseze.
Usaba iki none mama ko mbona na Vanessa yafashe ubivanye n'amajambo amwe yagiye aravuga ngo kuri rezo sosiyo za WhatsApp. Usaba iki nk'ubutungane nkawe nk'umu mama ureza abana bane kuko abo bana bane n'abana b'igihugu n'abana bazaza guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kandi Johashe mu gihe yabareze neza yaba ariko ararerera igihugu cy'u Burundi. Usaba iki imbere y'amategeko ku bantu bari kwaradukurikirana ndazi Isaac TV kirikirwa n'abantu benshi cyane gose kandi babategetsi nabone barimo.
Jewe nsaba gutunganirizwa yego
mbega ntakantu kagashari wo bufitiye Vanessa Vanessa wowe ko umenga ntavyo yarazi yuko Johashe asanzwe yubakanye n'uwundi
jewe ntagashari ndamufitiye
agusabye ikigongwe urumva
yasabye ikigongwe nk'umukristo ntambabazi umuntu areka gutanga iyo umuntu asabye ikigongwe urazitanga
biravugwa yuko Vanessa aba yaranditse amajambo amwe bivanye n'ishavu yumvise yuko urubanza rwiwe rugiye guhomba mbega kuri wewe ntivyashitse nawe ukagira agashavu ugasanga wamwishiye nabi ugasanga nyene wakosheje nkuko kuko turi abantu natwe turakosha
no banaramyishwe nkamubwira nti satani ya mama aramaje niko nishuye yego
mama reka ndagushimire kandi ndagusabira ku mana ibintu bize kugenda neza kuko ndumva si ikintu cyoroshye
yego
kandi ubandanye kwihangana
yego
mwagize neza
murakoze
wigire ubandanize ivuga byo wawe yesu bakunzi ba Isaac TV murabona turi ngaha ku zone urumva abahungu turahemuka abahungu turahemuka tureke guhemuka wagize mariage ufise abana bane ni benshi urazana uhaciye abana bane ni benshi cyane wibarutse abana bane uri umuhungu uri umupapa ufise abana bane waragize mariage mugaca wifuza gukora iyindi mariage ya kabiri kandi niyo mariage ugiye kugira ya kabiri ugiye guhenda undi mwigeme kwa ta mariage wagize oro eta civile zibiri ntizikunda eta civile zibiri ntizikunda kuko imbere y'amategeko ivyo ntivyemewe wo tumugira eta civile ya mbere wa kabiri ukamutwara ko nyirumva ko bari bateguye vyose inkwano yari yatanzwe mugatugerageje kumva urumva nibintu bibaje cyane gose nimba uri umusore ubigira bino bintu bireke bireke naho bidushikana umva ko bibaje cyane gose nka Isaac TV cyangwa Star Boy nabaye nakoze ndashirika umwete kugira shore kutoza no makuru kugira menye byinshi murazi ko ndabakunda cyane gose gira like na share na comment ini Isaac TV turabakunda cyane gose gira subscribe bizaba byiza cyane kugira muzemo urabona ibiganiro byacu minsi yose uko bukeko bwije arinde n'umujyango wawe wihangane na Vanessa n'umujyango wawe wihangane urumva harabaye ukutayaga hagati y'umujyango wa Vanessa n'umujyango wa Josh kugira bamenye umujyango wa Josh neza bikwiye asampulsa byaragoranye benshi bavuze ati uri kura draga rika kubeshi umukobwa umubwire kuvisa umwana umwe mubwiza ukora ati bisaba abana bane birakwiye murazi ko ndabakunda nanje birambabaje sindi umukobwa ariko ndi umuhungu ariko birambabaje nagateka kaba mama karakenewe karakenewe murazi ko ndabakunda cyane gose my name is Star Boy behind kamera kwari kumwe na Akim Genio nari ko aragerageza unufata no masana mu meza cyane gose turahurira kuri Isaac TV kino kiganiro ndazi ni wakiraba kiraza kukwigisha ya
Isaac TV oh.